At least the con want to like entertainer. You need a little attention. I mean, naga. What's been that is cut.
You don't then?
Oh, I'm naga. Plumber.
You plumber? Ah. You don't know then? You don't know then? Na, pull your room in.
Wake up.
Perfect.
Uba sayidonsile imali yami sizoya la siya khona.
Ah wena ungitshele lento ngitshela yona ke. Mina ngina 5007 followers ayikho into ozongitshela.
Ngathi ngizoba nenkinga la ngicela uyehle umuntu onyami.
Angeke akukho la nyami. Fako lokho uzofasa ne seat belt. Hayi ndawo. Ngicela sihambe ukukhuluma kaphi?
Ngicela uhambe imoto yami ngeke kuhambe. Iyanukelwa. Ayikwazi ukuhamba uyanuka. Stinking personality.
Chadlock.
Yakulaye. Faka isandla ngale ugamanqa isandla lapha ngokuvula.
Kufanele ukuthi le moto siyale.
Thank you Lord.
Ama ne petrol, moto akha ina manje.
Ngiyabonga.
Ibrika akayisebenzi.
Thank you.
Tashaka kihlepukile.
Bye bye.
Girela lakho lihlubekile.
I'm thank. Ushine phone. Ngizomshobisa lo.
Wo put the phone. Ngicela iphone yami.
Ibekwe yimi la. Uzothatha wena.
Okay.
Lil nigga snow.
Urai Scott.
When Urai?
When I'm shampoo phone in Jay.
I'm still talking to him. I'm going to ask him.
ngilala izolo ngo8.
Uya rap.
Ufuna ukukhafulele kwasejay.
Ngrazi nehit wena usenza kanje. Kodwa asambeni. Uya kuphi?
Nake rikaberile impopo.
Asambeni kusambeni.
Get 5-6 and out.
Ngiyasangana ngempela.
Ma, apa nje uya uma nice impilo.
Cala nje wehle kahle ngisihleze silimali
kusami. Isipilo kulo yena.
Cela wehle kahle nje kusami angaze sixabane kulimazi. Cala nje wehle.
Tswara. Uta ngopola one day.
Pum.
Swipe. No stress, baby. Pagi sweep.
Umhlanje.
Kutlwane.
Umhlanje.
Kutlwane.
Hayi kodwa kuyafana kabe ngena sambe.
Okay. Sama.
Uyebo umhlanje. Uye umhlanje.
Eh.
Before sambe lanka bami bengicela ukuthi add umuntu eyodwa because
umuntu eyedwa.
So ngifuna ukushaya i double trip.
Udacabanga ngidinga imali.
Okay.
Yavuma. Awu ngiyabonga umhlanje.
Okay, yes.
Yesh empimi.
Thank you.
Asambe. Sabona wena unhlahla.
Ngiyaphila njani?
Hayi lokho ugcina ungizeli isigamegame la imonto eniyami. Uright manje nomuntu wakho?
Hayi sisi right.
Oh, naye u-psychology.
Psychologist.
Khona lokho
na. Yeah, hayi skill, sizilungisile izinto.
Oh, hayi, hayi kuhle ka ake sambeke ngikubeke la uya khona.
Oh, hayi.
Unendoda?
Yeah, nginen. Hi.
Hi.
Unjani?
Sharp wena.
Usho maru sharp because ish last time akuphelanga kahle yabo because ish ngagcina ngishanya ngempama mine over.
Tsan.
Yini? Angeke nje. Yini ngamanyali bengabona? Oh, asakwazi ukukhuluma manje. Kwenzakalani? So what gave you the right to kiss? Uyakwatisa. Yazi futhek. It's over man, like phelile ngoba isekho le ndaba kuphelile. So right.
Wimpim. Ba bony.
Hot man.
Ndaba zabathe.
Toxic level.
Ndaba
zabathe.
No.
Ah, sambini. Oh, singa yithi imoto yami ithenge cash nevela anama umuntu neubarisha. Angazi ngikhuluma nakho.
Hot man, wo wo wo. Ukukhuluma naye kancane, unga start imoto.
Ngoba uyakhoka uthi uthi ngikuyeke.
Nonhlanhla. I still love you. I still miss you.
Hot man.
I mean I don't you.
Mfazana. Kwenzakalani lana wena?
Njengabantu abaphilayo hayi lwane lakhi li mina ngi motivation speaker ngiyamotivate abantu ukuthi babe right empilweni yabo wekhe entoze usayithanda
ntokazi yami
hayibo wena
nathandana
nathandana kethu umuntu eyedwa ke manje umbhemi lona oyisgora noma umbhemi lona oyimfuqumba
sasicabanga nonhlanhla sasicabanga
wena uhlahla yazi mina kade akuthanda nje kade ubona ukuthi umuhle noma uyomuhle nginamabhulomu namaflowers bahamba ngenyawo bu o Johnny Walker bahamba ngenyawo mina ngiyadrive bashela
uyahlala
ofa isitapa lapha I'll call the police. Ninodlame kumele ube romantic ngifunisa isifundo
mntana sebesikade singazi
isifundo ukuthi
kuningisebenza semzila thina usuyangishiya manje wena mntana
ngiyakulala
mana modimana ayisho saphandi modimana saphandi modimana mama nanizana sis